Mandibulise kunebathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunebalandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulaphuli sibizana nendaba ke kaHappy Mashiyane umbuzo umile uthi ke ingaba na uHappy Mashiyane itshansi yakhe nale umfana omdala okubana ke naye azibonakalise nizawukhumbula into okubana ke le ndodana ke seyinesikhathi ngasadlali phaa kwiKaizer Chiefs futhi ke nizawukhumbula into okubana ke njengibengeko uSami Renikovic nabanye abadlali kwiKaizer Chiefs bahleli kwi-injuries futhi ke noSifiso Nhlanhla phaa kwi-left back umfana omdala ke ngulona ke une-red card. Yiyo loo nto kubuzwa into okubana na ingaba na uStuart Baxter na uzawunikeza le ndodana ithuba lokubana ke izibonakalise apho kwiKaizer Chiefs. Nizawukhumbula kubunzima ke obujongene noHappy Mashiyane koko ke kwathi kwasayinwa abadlali abatsha kwela cala lasebunxele kwiKaizer Chiefs, kwasayinwa uDoli, kwasayinwa uSerhota, kwasayinwa ke umfana kaMabeliso, kwazosayina uSifiso Nhlanhla, bonke ke abo badlali banzima. Yiyo laa nto ke umfana kaMashiyane azibhaqa ke selehleli phaya ebhentshini ngoba ke kwela cala laseleft kunzima kakhulu baphulaphule. Sigqithe ke lapho ke sike singene kumbako okubana ke kutheni abantu abaninzi besithi Sundowns ke yiyona yona ezibizwa bengoboss eMzantsi Afrika igama leChiefs laphela. Isizathu baphulaphule iSundowns ayipromoti phaa kwi-reserve side yayo. iSundowns leyenzayo ingena ikhangele iiplayers esezivuthwa, iiplayers ezi-ready, iiplayers ezikhulile, ithenga umntu iSundowns emazi into okubana ke uzofika faka ikhaphu ngaphakathi. Yiyo laa nto iSundowns ingaphelelwa isoloko ke ibetha iitimu ezininzi. Ungathi ukujonga ooThemba Zwane abathenga sebevuthiwe, ooAndile Jali, ooShalulile, ooErasmus baninzi ithenga iiplayers iSundowns esezi-ready. Kodwa ke ube uyitimu ke efuna ukugrooma ethatha iyoungstars okanye ke jongene ne-development yayo, into ethetha ukuthi ke wena ke awujonganga khaphi, awuhlala ke ungenakhaphi ngoba ke baphulaphula ubusebenzisa iyoungstars abafana abalingana noNgcobo, ooBlomo Mashiyane, bonke ooRhadeba, kho kwanto ungazuyifumani ngoba aba bafana ke abakabi namava basazoqale bake bazame ke i-experience ngelo xesha ke bazama ke amava iminyaka imanga iyahamba. Ubuzawukhumbula kakuhle iKaizer Chiefs kude kudalo into eyisenza iKaizer Chiefs yona team ke inekhaphi ezininzi into yokubana ngamakhosi ngelaa sikhathi ke ayekwazi ujonga kwi-reserve side wayithi sawubona ukuthi ke iKaizer Chiefs ipromothe ke abafana abancinci bangu-5 isagqiba bathatha uba yi-5 iba lone noba yi-3 years kwezinye team nizithi ke ngoku xa isebabona ukuthi bavuthiwe iphinde babuyisele ngaphakathi. Ngelaa xesha iKaizer Chiefs ke yayithenga abadlali njenge-Sundowns abadlali sebe-ready. Yiyo laa nto ke iKaizer Chiefs ke yayienda pha ke ithatha ikhaphi ezininzi kodwa ngoku uba ke ijongene nokubana ithatha abafana abancane phaa kwi-reserve side iphinde ijonge into yokubana ke iyawukwazi ufake ikhaphu ngamamponge lawo baphulaphula ngeke yenzeke loo nto. Abafana abancane ngeke bakufakele kwanto ngaphakathi. Uba iKaizer Chiefs ke nifuna ke balandele ithatha ikhaphu nawuyeka ke iKaizer Chiefs isebenzise ke aba badlali bathengwe banamava nize nijonge into yokubana ke akho khaphu izawungena na kule sizini noba iyi-1. Ndifuna ke nani ke baphulaphula ke ningene ke sike siyishukuxe ke le ndaba nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle ababukeli.